sahlala kule ndiyaza safane kuwe suku lwam nawe ayimani 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 umntu wakho umthanda umthanda umthande 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 awufihli ukubana nawe ufihli ukukhuphuka nawe ashambe siyophola nawe nawe ufihli ukubana nawe ufihli ukukhuphuka nawe ashambe siyophola nawe nawe awuli
awungashilonu cha selisobana esikolela selunkiphe kwinjala yasutha.